Ukwendo busaka sana na Pimwansa Bus. Iseni munine Pimwansa Bus. Busuma wama bus aya ngamuleya ngamwapula ifi akulya bali kwatanoma kuposa ifiko.
Je ile bus na kuna konde ila yako?
Busaka sana. Kuna konde ngawe boga ngala konde ni pali shiki. Kwa kwenda pali stadium kushukwa. Kaka kinga wala bakula konde.
Okay, what if I pass if Makuma and Zaya Kurusaka?
Obusuma, Wama Bas Yaba Pimwansa, Namwenda Sana, Bena, Balasumnisha. No corra qua molo. Pano mea corra qua molo. Na cavere, ermo attende caco amalendo. Pimansa bus services. Ea vaco. Elio kurusaka, the capital city of Zambia, bali kwatako na ticket office isu masana, ekwa baba lumendo, bakanye kanye, mukulemba mali seats, nga bakulembera, au nishinabalemba, pimwansa bus, ea wako. Kanshi nomba, katumoneko, ifyo tumona munshila, elio nga tulenda, nama basi, yawa, pimwansa. Nga mwafika mututa mpepina mkuku bridge kuti mwatamba kone na mesho shire mwalekesho ero na efioni okumulea omu emututa Ii, ni mkuku bridge. Tefila tuita tuti, tuta bridge. Awe, ni mkuku bridge. Ele kusamfya bus station bali bika kubatata aba control ifepyo nsefifika nokusunga eba sunga bala sungo busaka sana nokulembo busaka sana tabafu aparu bachimo pimwansa bus services eya bako Mwanza, proud of Sanfia.